Edadini zindawo ezaziwa ngokuba zi-pitlands ngolwasemzini. Zezinye zeentlobo zemigxobhozo ethi incede kwintlalo zendalo ezahlukeneyo apha elizweni. Ziyadingeka ukuze kugcinwe ububanzi bendalo kwilizwe jikelele. Zinikeza amanzi acocekileyo, zicutha izikhukhula kwaye zincedisa nakumtshintsho lwemo yezulu.